Kubereki urukino ruzohuza Liverpool na Manchester United rushobora gutuma Eric Ten Hag atsimbataza ikibanza ciwe canke agitakaza. Anfield nabwo yabaye ikibuga c'uruhigi rw'ivyo kubw'umugwi wa Manchester United muri imyaka iheze. Nkahamwe uwo mugwi wosubira gutsindwa ku bitsindo vyinshi birakwa kuzoba inyenda muvano yuko abarorerezi batakaza icizere bari basigaranye ku mumenyereza Eric Ten Hag. Inyuma yo gutsindwa na Bayern Munich muri Champions League bigatuma banabura n'akaryo ko kuja muri Europa League, urutonde rw’ivyo Eric Ten Hag yagirizwa ni rurerure. Nimwicare, mwumvirize. Imigwi itatu yonyene ikinira mu mahiganwa atanu manini yo ku mugabane wa Buraya niyo imaze gutakaza inkino nyinshi kurusha Man U mu mahiganwa yose imaze gukina. Muri iyo migwi, umwe ukinira muri Premier League, Burnley, usanzwe uri mwirinde ryo kumanuka mu cicaro ca kabiri niwo umaze gutakaza inkino zirenga 12 Manchester yatakaje uyu mwaka. Uko gutsindwa inshuro 12 mu nkino 24 bamaze gukina muri uyu mwaka wa 2023 ushira uwa 2024 bisigura yuko Man U umaze kunganya igitigiri c'inkino zose batakaje mu mwaka wose uheze wa 2022 ushira uwa 2023 mu nkino 62 bari barakinye. Man U yahejeje iri mu kibanza cya nyuma mu itsinda barimwo muri Champions League ku nshuro igira kabiri muri kahise kabo inyuma y'umwaka w'inkino wa 2005 ushira uwa 2006. Kubona baratakaje inshuro zibiri mu nkino z'amatsinda ku kibuga cyabo bahura na Bayern hamwe na Galatasaray byabaye naho nyene inshuro igira kabiri. Ivyo bishika mu mateka y'uwo mugwi kuva aho bishikiye mu mwaka w'inkino w'igihumbi kimwe amajana 1996 n'igihumbi kimwe n'amajana 1997 batsindwa na Fenerbahce hamwe na Juventus. United yinjijwe ibitsindo 15 mu nkino z'amatsinda uyu mwaka. Nta mugwi n'umwe wo muri Premier League wari bwinjize ibitsindo bingana uko mu nkino z'amatsinda muri Champions League. Imipira itanu bateye berekeza izamu rya Bayern nico gitigiri gitoyi kigira kabiri cabonetse uyu mwaka muri Champions League dufatiye ku migwi yakiniye imuhira imbere y'imipira itatu yatewe na RB Leipzig ihura na Manchester City. Hama umupira umwe bateye bahagaze indani muri mukorombone bahura na Bayern wabaye igitigiri kigira kane gitoyi muri uyu mwaka ku bw'imigwi yose. Ni naco gitigiri gitoyi cyane banganya na Leipzig yakira City kubwo imigwi yakinye ku bibuga byayo. Nabwo ari banga yuko United yagiye irakoroka kuva aho Alex Ferguson aviriye muri uyo mugwi. Mugabo igitangaje nuko mu gihe bariko barakira Bayern Munich ntibigeze berekana by'ukuri yuko bakeneye intsinzi. Naho bimeze uko, abakunzi b'uyo mugwi ntibarerekana yuko batagikeneye umumenyereza bafise uyu munsi. Naho United yasezerewe mu mahiganwa ya Buraya, naho kandi ingene uwo mugwi udatanga icizere yuko uzoshobora guheza uyu mwaka uri mu kibanza ciza canke ngo utahane igikombe ca FA Cup conyene bagishoboye gutsinda muri uyu mwaka. Abakunzi b'uyu mugwi nta myidogo baratangura kugirira Ten Hag. Abarongozi n'umugwi n'abakinyi bakina nabi nibo uyu munsi abarorerezi bafitiye ishavu ryinshi kurusha umumenyereza. Ivyo nivyo biriko birafasha Ten Hag. Kandi kumbure nico gituma ikibuga ca Old Trafford kitarabako amakuba menshi nkuko vyagiye biraba kubamenyereza benshi baciye muri uyu mugwi. Ikindi gitangaje nuko Ten Hag ariwe yahawe agashimwe k'umumenyereza yaranze ukwezi kwa munyonyo muri Premier League mu gutsinda inkino zitatu yikurikiranya atagitsindo na kimwe binjijwe. imbere yo kugwa imbere ya Bournemouth ku bitsindo bitatu ku busa, United yari yatahukanye intsinzi mu nkino zitandatu kuri munani za nyuma bakinye muri Premier League. Bari batsinzwe gusa na Man City hamwe na Newcastle. Mundwi hetse bari bafise amanota amwe na Tottenham mu kibanza kigira gatanu, amanota atatu yonyene inyuma ya City. Naho United yari mu bihe byiza, nibake banyuzwe kuko hagati yaho harabaye amanota mabi muri Champions League hamwe n'ikugwa muri Carabao Cup batsinzwe ubusa kuri bitatu na Newcastle. Hariho kandi inkino bagiye baratsinda bigoranye imbere y'imigwi mito nka Sheffield United canke Luton Town. Ivyo vyose nico gituma ikibanza ca United n'ico umumenyereza wayo bisa nk'ibidahagaze neza. Naho baciye mu bihe vyiza, bamye bari mwirinde byo gusubira mu bihe bigoye. Muri rusangi abantu bose baremeranya ko Ten Hag ari mu mutekano bivanye n'uko uyo mugwi uriko uragurishwa, hama kandi umuyobozi bifata kibanza ariho ataho kubahuka gufata ingingo ikomeye nk'iyo guhindura umumenyereza ukwezi kumwe konyene yinjiriye muri ayo mabanga. Kuri uyu wa mungu Ten Hag agiye gukina urukino rugoye cyane. United igiye kuri Anfield gukina na Liverpool iri ku isonga ryihiganwa kandi uriko uhiganirwa ikibanza cya mbere uyu mwaka. Uyu mwaka umugwi wa Liverpool ufise ibiharuro vyiza cyane ukinira imuhira, aho umaze kuronka intsinzi indwi mu nkino indwi nyene, ibitsindo 21 binjije na bitanu vyonyene binjijwe ku kibuga ca Anfield Road. Ugutsindwa kwa United ibitsindo indwi ku busa kuri Anfield Road mu mwaka uheze kwaratangaje abatari bake. Uwo mugwi wari mu rukurikirane rw'intsinzi umunani n'urukino rumwe gonyene batakaje mu nkino 11. Ico gihe Liverpool niyo yari mu bihe bibi iri ku manota 10 inyuma ya United. Ugutsinda kungana ukuri aho kwari ukwa mbere gukomeye gushikiye United kuva muri Kigarama 1930. United iragarutse kuri ico kibuga ifise umugwi ubuze abakinyi benshi bari mu mvune. Birashoboka yuko Eric Ten Hag agarukana Mason Mount, Christian Eriksen hamwe na Victor Lindelof, mugabo Eriksen hamwe na Mount boba bagarutse badafise urugero rwiza ku bijanye n'inguvu. Harry Maguire na Luke Shaw bagize imvune bahura na Bayern Munich, bisa n'abagiye kuzoboneka mu kibuga mu gihe Bruno Fernandes wewe azosiba kubwo ikarata yahawe. Maguire amaze imisi akina neza ku buryo ariwe yahawe agashime k'umukinyi yigendeje neza mu kwezi kwa munyonyo muri Premier League. Luke Shaw nawe ni umukinyi w'inyuma ibubamfu yamye yigenza neza muri uyu mugwi. Fernandes niwe mukinyi azobura cyane muri uyu mugwi. Ni umwe mu bakinyi indwi wo muri iryo higanwa rya Premier League yakinye iminota yose kuva uyu mwaka w'inkino utangura, kandi niwe wenyine muri abo bakinyi indwi atari umukinyi w'inyuma. Niwe mukinyi yatanze amahirwe menshi yo gutsinda kurusha abandi bakinyi bose bo muri iryo higanwa, amahirwe 47, kandi niwe mukinyi yagize uruhara runini inshuro 105 mu bihe byo gukina byo guhanahana umupira byarangiye habonetse shoot. Yagize uruhara ku bice 33% by'ibitsindo byose United yinjije uyu mwaka muri Premier League uyu mwaka. Ukuyemo Scott McTominay afise ibitsindo 5, na wundi mukinyi amaze kugira uruhara ku bitsindo birenga 3. Nkuko muvyumva, urukino rwo kuri uyu wa mungu ruzoha amahirwe yose umugwi wa United na Ten Hag. Nta na kimwe ciza bitezwe ko hama n'ivyireguro bisanzwe vyaranditswe, asigaye gusa yuko bongera gutsindwa kugira babishire ahabona. Hamwe nka hamwe boronka intsinzi yoba ari inyungu itagira uko ingana yonatuma basubira kugira icizere. Nta gitsindo na kimwe United yinjije mu nkino zabo zine za nyuma aheruka gukinira muri Anfield. Bazohangana na Mohamed Salah aheruka gukwiza ibitsindo vyose hamwe 200 yinjije ku bw'umugwi wa Liverpool. Salah asanzwe ari mu rukurikirane rw'inkino 16 yinjiyemo canke yafashijwemo kwinjiza ibitsindo bakinira imuhira. Ugo rukurikirane rurashobora kuzoba urugira kabiri mu mateka ya Premier League na hamwe yo kwinjiza canke agatanga umupira uvamwo igitsindo muri ugo rukino. United nuwo mugwi Mohamed Salah amaze kwinjiza ibitsindo vyinshi kurusha indi migwi yose. Ni nawe mukinyi mu mateka ya Liverpool amaze kwinjiriza ibitsindo vyinshi umugwi wa United. Kubw'ivyo abakinyi ba Ten Hag boraba ingene bamuhagarika. Liverpool muri kino gihe bari mu bihe vyiza cane mu basatirizi kandi nkamwe bobandanya muri ivyo bihe turashobora kuzobona ibitsindo vyinshi. Twibukanye yuko haheze imyaka igera kuri 5 Jose Mourinho yakuwe mu mabanga yo kumenyereza umugwi wa Manchester United inyuma yo gutsindwa ibitsindo 3 kuri 1 kuri Anfield. Twibukanye kandi yuko rimwe na rimwe United ikora ibintu byiza hama ntawubizi barashobora kutwereka urundi rukino gwiza mu gihe atanumwe abyiteze kuri uyu mwanya.